ikaze muri sanze usangwe nkunda hamu umuryango murakaza ego
murakaza muri tanga buruka kumugango chekiye mukozuye muri neza koko murakaza
nabonye muje mushonyanga shonyanga kandi mwashajije mashajije mushore ishishiro mutamatishe kandi labo bashitse murakaza.
Hariho nka example y'umuhungu numvise kandi babarundi vraiment umuhungu yaravuye no hanze aca ravuga ati jewe sinzotanga amahera
azotangira
zogukwa ikintu materiel kintu kiboneka
inka inzu
umukobwa aramubwira ati nuko kwimana utabaye amahera urazi ko bimeze ino ibiki umubira ati jewe vraiment aho dushatu nahebana umusore aja kubisigura muhiri wawe avuga ati vya ntibibaho bashe yamukoye kwiziniere n'ukuri imwe ngo yakaja kwiziniere.
Ha, Passive no muduga basibe déplacement izo bibavana muri douche batwara mu cyumba.
Muri douche.
Cyabiza nkanje nimvukira ruguru ko kuzarira kwiziniere.
Muri douche.
Kweri. Déplacement si fuma tana muri douche batwara muri chambre.
Kiziye cyashe twishira mugigo.
Kiziye cyatuye.
Mugabo urumva nikuvuga dot yari iki. Dot ni nagashimwe hayi muvyeyi koko umukobwa yitwaye neza.
Wewe da. Kwitwara neza yaho nyene kwitwara neza bisiguriye.
Abatitwara neza.
Nikwitwara neza bisiguriye kudusigurira.
Yisonera.
Yisonera.
Tanu inzoga. Boye kana gashimwe dusutse faso baha abavyeyi kora ko bareze neza
bagakira rero nimba batazoko abakobwa batanywa inzoga jewe LC keke turatigaye
ashe wapi we wapi aho oya
bakunyamatunwa
je ni mbona frema hera ende darakijije kabambonye gitu
Je suis un peu plus de temps. utamutanze niyitanga
ubuntu kandi kubuntu apa ndavuga ngo king week atamutanga kubuntu mbere na mariage ni wacu
doko yo waje wacu yuko ayisaba idakenewe
wewe watwayinda wacu vuga gute mutipe ashaka kugira ati umviriza
tubireke
ibyo dote kandi urabona ka umviriza abasha ndababwira hari giye mu prioriza urana dote ibijya byose bagira ama decor nibiki nibiki ugasanga decor ya 3 million urumva ari abaza kuyumva nabi mugabo Jevram mbona umkuntu umugabo wanje ameze si nta mahera menshi dufise kweke tuza guta amahera muri decor ya 3 million kandi ya 3 million cadukene nyuma ya mariage
ukena gusa urumva dukene tubita gupigika
muje kugira iki jewe rero ya 3 million twogira bibaye abaye binashobotse urumva
Davina ni sawa ko abantu batinya ngo uruvuga ko abantu ngo genre ngo umugenzi wanje runaka ngo akoze ibintu birenze ngo niyo mpamvu ntegeza ko
a quoi bon yo gufata umwana ku fixe prix kandi réellement umunga ntafise ubushobozi umujyango umudafise ubushobozi gashaka yuko abamukwita agenda kuba nka Angele bagaca mbwira ati Davina urumva Angele azoza kukwantuze wa mwana wako aba FC imyaka miliyoni 10 atavye umushobozi
tuzomwongereza ko tuzatumukwa 15 million haja anyway jenda mba numva ko kwanza mbega izo dimi je nubumve ndimi cyangwa mbwira tumbwira ko 5 million
wowe tubwiye umuhungu wa
Red Squad ku
batera dogo kwa kenshi
Ate ya fise ucugenda muhira uje kunuka ufireyo
Icyo muti mushatse sheri arayarondera
Ego ariko umviriza ndakubwira ego muti agiye kubwira yuko atayafise urumva atayafise donsoka je ndamukunda vraiment none ngashaka ko nguma
atayafise atayafise
arashaka ndamukunda muhira
amuho mwanya kayarondera
ego kayarondera voilà
donc dico mvuga jesse nase ko dote batayiguha mugabo ntiyo wingorane mugiye dukundana n'umuhungu ngo duharire kuri dote
mu wawe kesi nawe ugende umushire atake umubwira ati narose umushire agatubwira ati umushire ashobora no kugukomusha zo gutunga gute kesi
muzi wacu yashobye ntiyaretse ko ayo yari kunkwa yemeye kuntunga mugabo gusa still ntuze irabo ahubwo ikindi turashaka kumubwira nti tugire ceremony asa kamuhi note ayo twagira tugira mwa ceremony basi gatoya
ntugire ubanze kimwe tuti esi mama ntatumiye no kubukeneza bose Nawa tumiye cyo bose wacu hose shikeye.
Eh.
Ashivuga ngo yarakwishije umukobwa.
Bategerezwa kuza no munsi yivuba kaza bose bagashika mu rwanda rw'iwacu. Umuhungu deje yategeye amafaranga kwiye. Eh. Nyimba
ankunda. Ntabwo ko ari umuzungu adakunda ivyo bintu vy'amadote. Ni uwo muzungu pa contre ntibagira. Gira dote agigize n'umurundi.
Umuzungu arabonye.
Ni note dushaka niyo dimiri. Mugakubwira ati ivyo bintu vyanyuma kiture nibiki.
Ashobora kugira ariyo benshi bakunda zya ngoma ikini. Je on capo aje oyirya ngoma. Izi dance twagize nga Elsina na Kika batanambiye sinzoga muhira
wowe ufite umusheri umbiriza ufite umusheri we ntaco we gira
we ntaco Elsi doti rakenewe
irakenewe mugabo ntimushwane
Grizi amukari mu bamome
sinzi kurabona keke era badavina ushaka kubona umumome vugira muri iyi minsi ko barabazanye iyo muri ko muravugana ikintu cya dotse n'umutipe babaza none bageze kurangaha abahungu rero barafite ukuntu bakubaza akubaze abahungu ngo muragende ubaze
anyandikiye inbox ambwira bageze ko harageze
oya uva hariho umutipe akubwira
ati ndandikira ibrizi mwaza bageze
urumva hari umuhungu akubwira ati jewe urumva hari umutipe akubwira ati urabaza ayo bageze ko mbe bakwangahe nawe ibyo uragenda ukaperereza bakubwira ati muri iyi minsi
sivuye muri sushi ariko dufate nk'ubu ugiye nko kubaza ugasanga hariyo nk'abatatu bayiruka bajya gutanga nka 100 million
nacyo wiyanda haje umutipe avuye state
aje gukwa RC
araje arankoye
amuko imyanya
20 million aje yaza umuntu reka simvuga quartier ntibandaniranye avuye ahandi hantu hasanzwe we nawe ucumubwira ngo nanje ngo RC bamukoye 20 million ngo nanje nka 20 million aragukwa 1 million
500 million ni kuvuze
aya ni umukopo dayero urabora jayo hanyuma mukazavugana mu nyuma urumva rero haraga kuko abakobwa kubera ko keke bamukoya ya kandi ageze nanje ni ukubitegeza kumenya umuntu akwa selo de moyer ivyo turavyemezanya hariho nabakobwa badakobwa nga muzeye yidakobwa umukobwa vraiment abahungu ndababwirira kuri barakugaya iwabo barabivuga
ku mukobwa
da societe uretse ko tankwereye umva bakana kuvuga urumva
kamengo ndurumukwe kamengo ndurumukwe
mugabo kubera ko urukundo ku bantu bemera nkatwe twemera ku rukundo rubaho
nico gituma Davina yuko avuga ko
amahera twe dukunda
sidabukiriyemo RC nico gituma Davina yuko avuga yuko utegereza kumukwa kugira mu muryango wakuba umugabo wewe mukundo ushaka
ikwaje dukundana imiryango gashayizamo gute je
tenze gukorana bakamenya iyo ngiye bakamenya iyo ngiye
araza nkamubereka nkagira ati rero regura ushaka kugira nawe ba mama wawe ati
agiye kuri ra show show for life
umbara shano kugira mama wawe ati je urya mutipe wanje nikuri arankunda kandi nda mukunda ngo nabone ibujumbura ubuzima buragoye
nze sana
ngo kugira umva ngo koye 3 millions na mahera ngahe gashaye gutanga n'ikindi
3 millions yuje usanga yagutse
kashiki kiyo 3 millions ashavuga ati okay ndabibona iki ni kiva nandi nakugiye nyene bivaye ningene umukobwa yitwaye sivyo
bivaye n'intero ufise
intero
yawe nkeyi
umukobwa yitwaye
aho rero ubuga bahungu mutse muri akosero y'intero y'abakobwa
ndewe ipima hero ayi sawa mama cyamubwira ati yana umbe ntibikora aho
laba umukobwa oya
laba oya tune
kuzeza akera
laba oya tune kuzeza akera ko kaye
wazi
erisi bavuze kare ngene yitwaye bavuga
ngo umwe n'umwe champagne bavuze
bacha bavuga kare ivyama virginite
eh
nje mushaka gusubira
ari ikwai
ya aba ikivyo muze nivyo bavuga ati isoge zikoge nange rero byagenze nawe mugende ku mukopo
ndahiriwe friend
mugende ku
ego friend
mugende ku mukopo
mutire ni gacho bizya tashwa
I'm a young man. I don't know.
Kavuga ngo ngumva ngo umukwa w'umubuyenzi ngo azi gusonga ubugari gifite chapati fresh iki niki n'umunyonga niki niki bamukwa desamire urabyumva mukamo kwa w'umuntu ze umukinanira ntangidi naki acafata akamuha 5 million why
mino shawe sikwiba vrema utazi no guteka ubwo subusuma
oya zose se façon umukobwa disonera isonera
sizikunda
cyane cyo mu isonera umukobwa isonera
si cyo kwazanshatse ku mukinzi ngo isonera afisi ndere ndere bayipimahe
ahubwo yumbaza uti kuri wewe umukobwa isonera
nico cyakubwiye meze gute
umukobwa yuba
yuba hagute
ngo yambare mini ngo yambare oya umukobwa afise principe atari wa wundi umubwiye koroka hehe manuka
ugusukuyuba nyene
twendaha wapi uwo mukobwa atagatafisa amavare nyene mugabo urumva nkuyonya niwe babakwiye gukwa mugo mukobwa vraiment n'ukuri ko imana ati yuba vraiment ibindi bitu byo ufite amayoga nyene nk'inzoga
molo
cyenda ziyo ko mana ari kwari
oyare 10
eh oyare 10
sinzi amuga nta mukobwa nko oyare 10 nari
bariho
ibujumbura ngaha
ko ari cyo katanzogunwa wewe
ndibazo bakwe ndimutoba
tatu gatuvuga abandi bakoge Oya chumi ya ti. Ndio kwa wewe kwa ntamuko kwa ngoha ya chumi gasanga ari umuntu yasokanye mukoga akanwe kazi yose.
Cyo? None ngaho itete ho mugira umugoya.
Eh?
Kandi urafite ingorane n'abadi diaspora?
Wewe akugwiye.
Ngo ntibakwa ne
ntibakwa gute. Bas bari.
Umuntu yaye n'abadi diaspora. Eh, dena bwe nise n'abadi diaspora mugabo. Ntakunde. Ntibakwa niko je ndabizi benshi ntibakwa. Eh bon, mugari ni babanda ari abadi diaspora biyubaha.
Yuba hari kuntu bagenda nk'urabona abantu baba hanze
mugabe
nk'abahungu baragenda bakabana 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 hama akacaraba none amavalero yose warayamweretse waramaze kuba umugore wiwe akimirana n'indamukwa kubera umubwiye dota
abwira ati ikiri kindi kintu bazanye
wowe ndaguko ntumaze
yero abakoga bisesagura umukoga ari kwisesaguye ko yisesaguye ku muhungu yamara ku mukobwa
ati mugabo agukunda agukunda aragukwa
umwihaya bwa turaje
ngundunde ndarondera isi ya yero ya ye nawe rero utagize uko biragurusha
barutse
bashamara sisubi kurumoresha bakoza hadusanga navuze ibintu wapi
nani ko
kuvuga ivyo gukunda radi kuvuga yawo nkunda na kubimenya muga nta vyonze mwa nka ta vina yo tubwira ariko iyo mutipe agukunda naho hamwe ubanza mukabana ava siko
agukunda iyo mutipe agukunda akakuvaloriza my dear asha gupanga program kuvuga ati okay subira wanyindwi rero dukora urubanza naco bimutwaye ahubwo uwo muhungu avuga ngo ngutumanya imyaka 5 nta n'umugambi yarafite kuva mbere wari no gusazira wanyi ntabe nta plan nimwe agiye
hari umutipe yambwira afwa passat numva no fata abahungu habagirisha inama nkababwira ibintu by'amadozi baro tuvyikawushe
davina
baterinda bakombwa
baterinda hama babacye batwara ku mukopo
we nahubiye yuko akubwira ati muri za 200,000 urayagya cyane
nawe nyine kuri rimi kashe mpako ndakurenge kumwaja kumwaja
kandi rero gaho bonabe mere wamubwira ati merci Wepo. We're going to be able to get a little bit of a
Nimba weekend nki ntuzenya
nkimene yo muci
nkimene yo muci babwe ati mbe ntura miliyoni mbwa afite miliyoni umwe naje tuguhe agenda ave mu nzira
mbiriza monabe boze barakwa sero intere
namwe ugenda
hapane koti guza no kuri kwima
erega indero ni muhira sheri indero
ni muhira indero bayitefinisa kuri dogre yo kwiyorobeka Jangan lupa sajin habis dekat. Kau rasa orang ha kuri TV ini atau di handero tu.
Nenek kuri kuri yang
handero. Ibi handero. Muka kamu mama itu kani. Nama nuna zanya hari ini mana tekele.
Ego yang ni.
Nama begitu. Nama Ogya.
Ogya. Ayat.
Ayat. Ayat. Ayat.
Ayat. Ayat.
Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat.
Ayat. Ayat.
Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat.
Ayat.
Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat.
Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat.
Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Ayat. Kubera ko abashaka aboneke neza mugat twese ari ahantu gera vura mu kiyorobeka ko sha ngo gutahura byo ari kuravuga ngo hoya ari 10 imbere y'umuntu ze
ngo yaravyo ntavyo ndanagira n'ukuri barabigira ariko
erega ndakugira ikintu kimwe
hoya
utisanzuye ku boyfriend wa ukusanzira kuri inde mbe urazi ko je boyfriend
wa Maria
akungira ati
ega no mutipe
ndakugira ikintu kimwe uzazi ko je ashaka kumbwira ati fuma unyikadiye turi kuba mu gapana imbere y'amase y'abantu kaje mba numva menga nivyo vyiza
numva ko kantu ntuyinwa ahandi abantu babona
niko gukunda ashaka gukuvura at least basu busazi bgawara abu supporte usarire usarire imbere
y'uyu mwana tsukumeze vyose hari igihe aca gukwepa man
oya bivana bivana ingena gukunda bazimugiye kuba abantu zenye
like ibonana n'umutipe hera kuri kinju
ego sawa ivyo nivyo mukafi
avyumvise niyo mwabone inyoye si yanwa
Oya,
nikuona muzamu kiona.
Oya, nukuri kwa sisi Jevram, amazi, ru, anuamuti kuchagua kumu pana, hazita, koka hazita.
Atimana ni shoni.
Muga, ngo, uramona, kunuziwuche, zinuziwa kumwa mafanya, mje sisi zidi.
Ya ya ya.
Atimana mje sisi ngoran, ninuwa laifara, indoor. Nane, ninuzoka, unyo inzoka oni ya pe. Muga, mna mukoga no hanura, vuramangwa gishikimbere muti pe. Na, Davina na hawa weshisha, nimba fusimu, nimba umuti pe oya, mugenzo wa ubgambere.
Mara msa zivu zinai.
Mara msa zivu zinai. Siko. Uchuduhe ndatekele yero. Urum. Kitombri munu. Banza ugire. Utukwari buhoro buhoro. Shaku watara.
Yeni disi ya
daer.
Chuzo ya jam. Tutuja kandu kini cha dot. Hali micho basha. Kia tura zinye dot ya gate. Osanga ba tumi. Umugiango osari huri. Umuhungu ya zinye wano. Nimba. Ungasanga ba kwa kandi selo. Na klas sosial umunari mu. Aba kwi mene. Aba kwi suka. Aba kwi nga vwala kere. Una waka waka wa mahera. Kandi mba kwa mahera. Angano wese akwa. Selo
na. Akwa raktis ya bre.
Hatis ya bleu yuba hui.
Ya bleu kan.
Ya bleu yuba hui. Plak ze. Ya bleu. Hatis ya bleu yuba.
Ushaka bagutugu.
Eh hariho bamaze kwimondoka, hariho bakwimpene, hariho bayahakureho cash naho ndakwiye.
Aza kumwaja, twongere ko kwaza kumwaja.
Mugabumviriza. Tureke gushaka, nkuru ushaka kuja muri dot. Ukabona vraiment ibintu bisabo ajya ma jardin babigiriye mu kirindano hari maison de passage hari jardin ya bon urumva ibiki urumva bijya byose ni byiza twese abakoga twese
turabishaka
mugiye
kanje twese twishaka
ntuze
yo muhungu
umuhungu afise ndavinjiza mu ngorane
isawa ndako oya dikintu aka ndakubwira iki eh nijye ngira mvuge uzuko ari yakugaho ari abantu barajya ngo mukoga yikoye Hayo doteri kwa kuwa hariho doteri kwa kuwa lafa pase Tama ngo ngosha ngo wana haka Ngubi ngo naka ya bigi na mgati uko wili kose Nurukundo kwa imutu umi Sibuza na wani
Oya atumire dukuri takusabzizo Mbariki hampugi winu ni ufirige Nasara ifugi hedu Nero ushuki wakumikiri wiki Nani mbuzati harigihe Unaona ko abakoga ni venshi Harigihe abaka wawo wawuzi Nero wewe guhaye niyo samire yakire
Davina wavyumvise
ugacho
apa nimvyo kuzakubwira ngo banko 5 million
kunono ugenda
umvise byaheje rero bahejeje kumvikana
urimo ya mbiri
byaheje kumvikana
wa mbiri hejuru
baheje kumvikana
ndonko wowe biheze kwa meme
bitse je yahetse
kwa ko na mu convince
oya na wa mu convince bien
oji kumwe dote itegerezwa kuhaba ijya shotgeza kuyijya Abyeonje bakanezerwa yuko imijyangira huye barabaye umwe rero
none akubwiye ati nta yomfise ayo mayera
acha kuba muhiye
ireka kutagira n'icyo bisigura ko muca muyireka muca mukorera ibiselo y'amafaranga mufise nimba uca twicara muri salo tukanywa moya mbiri hanyuma amya ngahura ni bon amakagenda
simbizi yubahwe moya mbiri
eh baba jama ngo bagiye ahantu
Je suis un peu plus de temps.
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
kandi n'abahungu barabe bakwe n'abakobwa sero indero bafise
ndakumenyesha yuko utazokobwa
ati sodera mureke muzimurawe twe twisomera
ama portail
nkaho no umvi vyo abakobwa tuba turi mu ba eglise muze twiwacu twe twisonera
umuhungu ari hafi yashaka kuza muri part 2
ntumva
atwandikira
yeah
ndabashimira ko mwakuri hanganyira
yego kugira avuge nawe version yiwe
kuri yo uri hafi wabaye intéressé bibaye ngombwa ko
yagwamaze
yagize na bora atwandikira
yego
yandikira bari ngaha yandikira Scott yandikira Minouche yandikira Jeff voilà messages zodushikira
tubibutsa yuko mugira subscribe kuri account ya Magic hama wido locals hanyuma ingoma musoye umuduzu uyu mujama
bakurikira n'abakobwa kuri Instagram kuri Facebook sinzi ko akoresha Twitter hambatse
Twitter utayiri ko ce n'est pas intellectuel du tout
ni Monica Davina
amaze tuba turi kuri Twitter gusumba ni dose eh mwe mwa muri Snapchat ego bakurikira na Snapchat ngo bamfashe bakurikira Tuba turi kuri Twitter
Je suis venu à la maison.
Okay.